ndabaramukije nanabahakaze mwese abanywanyi bacu mwamuriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza sangwa kazi mu makuru agezweho ariko aravugwa cyane irya nino ngamu gihugu c'u Burundi nkuko mubizi tuba turiko turabashikiriza makuru atandukanye abari ko aravugwa cyane iyo bamubimenyesha makuru bitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'amakuru abavu mu masoko yacu na makuru dutohorezwa n'umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino barayatoza neza bakayaturungikira na jwe nkayatunganya nkayagushikiriza nizere ko mwese tugiye kubana mumeze neza niba utwumviriza utarafyonda kuri sabone kanona karyo keza ko kugira ufyonde ko igihe cyose dushize ko inkuru obe mu bambere bashikirwa nazo na makuru yihuta ariko aravugwa cyane ariko turibuze kugaruka ku ngingo zitandukanye turaza kugaruka kuyarabana n'umutekano ayari karavugwa muri politike ndetse no mu bindi bisata bitandukanye turaza kugenda turaba ibiriko birahavurwa kubari ngaha mu Burundi nizere ko umeze neza abari mu bihugu by'ababanyi wewe ushobora kuba utwumviriza igihugu cyose cy'Afrika wo burimwo namwe muri mu makungu ya kore ndabahaye ikazo cyane nanakenguruka kukungene mudahengeshanya kutwereka urukundo reka no makuru yacu tuyatangurire ku ngingo nkuru nkuru turibuze kugaruka ko mu makuru yacu mwido nido hari inkuru y'umubabaro hejeje kudushikira ibara rihejeje kugwa hari umuntu ahejeje kuraswa uyo muntu rero akaba arashwe n'umupolisi ni muri commune muha ho muri zone musaga aho bita mu gitaramuka ni mu gisagara ca Bujumbura uyo mupolisi ahejeje kwihe nkumbi byoba bivuye kuki uyo yishwe ninde yishwe kubera iki turaza kubimenya muri ano makuru mu ido nido ryayo na makuru avuye muri aho muri gisagara ca Bujumbura adushikiye kano kanya turaza kubigaruka ko mu ido nido muzindi nkuru ziriko ziravugwa cyane kandi nanone hari indi nkuru itari nziza hari abararirizi babiri nabo bahejeje kwicwa igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bito bito kikaba cabaye kuri koperative hakaba abantu babiri basize ubuzima turaza kuraba ico gitero ndetse n'abakigize nabo boba baguye muri ico gitero muzindi nkuru ziriko ziravugwa cyane turibuze kugaruka ko kandi hari amakuru arabana n'abasoda b'u Burundi batanguye kuronswa urucanco rwa COVID-19 ibi ntago bivugwa ko rumwe ni mu gihe u Burundi butari ko bararonswa urucanco rwa COVID-19 mu mugambi wa COVAX nk'ibindi bihugu ariko abasoda b'u Burundi bo bakaba batanguye guhabwa ugo rucanco na makuru turibuze kugaruka ko tukaraba n'ukungene ivyo byose biriko birakogwa ngizo rero impfunyapfunyo z'amakuru makuru turibuze kugaruka ko ariko hari n'ayandi yatandukanye turibuze kubashikiriza tutababwiye mu mpfunyapfunyo co tegerezwa gukora wewe nuko bandanya kubana natwe kugira igihe cyose turonsa makuru n'ibiganiro ngene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo na makuru abakorewe amatohoza makuru yo kwizera makuru tazokwigera uronkanda hariho hose iyo wafyonze kuri sabone oba mu bambere bashikirwa nayo reka no makuru imbere y'uko turaba ibibereye i Bujumbura turabe inkuru yihuta iriko iravugwa cyane ku nkuru irabana n'abasirikare b'u Burundi batanguye guhabwa urucanco rwa COVID-19 mu gihe u Burundi butari ko buraronse urucanco rwa COVID-19 ni mu mugambi wa COVAX nk'ibindi bihugu nk'abasoda b'u Burundi bo bari kugarukana amahoro ni mu gihugu ca Centrafrica bobo ngo batanguye kuronswa urwo urucanco mu makuru dufise nuko nkuko vyatangajwe n'igisirikare c'u Burundi kuri Twitter mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi abasoda b'abarundi bari muri Centrafrica baronkejwe urucanco rwa COVID-19 mu gihugu ca Centrafrica barimwo mu gihe u Burundi bwo butaremera ko izo chancho zinjira mu Burundi kandi ndetse n'abanyamahanga bakorera ngo boba bataremeregwa kwicandagishiriza mu Burundi nk'uko amakuru dufisa vyerekana ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonya nganda sida bukaba bwo ngo busaba ko ukeneye urucanco kurusanga iwabo agaheza akagaruka ivyo rero akaba ari bivurwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu tubamenyeshe ko ikiza ruhonya nganda ca COVID-19 kivugwa mu ntara nka zose zo mu Burundi ariko abanyagihugu benshi bakaba atabwo bakibatera kuko ngo ubimenye kare agwaye yivuza agakira nkuko vyama bitangazwa yuko ibitigiri vy'abatogwayo uwo mugera bavugwa bagakira nkuko amakuru yama ashikirizwa n'ubwo bushikiranganje abariko aravyemeza tutandukire tuve mu nkuru zirabana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ivyincacho vya COVID-19 tubandanirize na ya nkuru nari nkubwiye kubihejeje kuba ni nkuru y'umubabaro ivuye muri commune muhaho mu gisagara ca Bujumbura aho bita ku Musaga muri zone Musaga nyene mu gitaramuka hari inkuru itari nzizi yavuye hari umupolisi ahejeje kurasa umuntu akaba yamurashe mu gatondo ko kuruno wa 12 za kuno kwezi turimwo mwaka w'2021 iryo bara rero rikaba ryabereye muri commune Musaga nkuko amakuru muri commune Muhamurantunga aho muri zone Musaga aho bita mu gitaramo kandi mu gisagara ca Bujumbura uwo muntu akaba ahejeje gucikana ku ivuriro rito ryo ku Musaga nkuko amakuru avuye ngaho kano kanya avyerekana niki uyo muntu yoba yahowe amakuru adushikira nuko inyuma yuko iryo bara ribaye habaye gushaka kumenya namenyekana ico bacatumye uwo mupolisi arasa umwene gihugu ariko gushikana n'ubu ntagabamenyesha amakuru bacu baramenya imvo zoba zatumye uyo mupolisi akora iryo bara gusa amakuru dufise nuko ngo amatohoza yoba yatanguye ndetse n'uwo mupolisi akaba agiye gukurikiranwa kugira amenyekane ico bacatumye akora ivyo bintu tukaba duhojeje uyo muryango wa nyakwigendera wabuze ndetse tukaba tunasaba ko inzego zibijejwe zo kurikirana mwene ivyo bikorwa vy'ubugizi bwa nabi bimaze iminsi vyibonekeza cancane ukurasa abantu bikozwe n'abari mu nzego z'umutekano ivyo navyo bikabibumaze kuboneka ko vyabaye ndase ngaha mu Burundi aho atakwezi gushobora guhera tutumvishe intwaza ngabo canke se uwundi wese afise ahuriye n'umutekano yaronkejwe ikigwanisho n'inzego z'igihugu yagikoresheje mu buryo ubutari bwo ndetse n'ukurasa abantu makuru yacu atamukaza kubikurikira byose mwido nido nari nabikubwiye ko hari abararirizi babiri bishwe mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bito bito kikaba carabaye kuri koperative mwijoro amakuru dufise nuko muri rusangi ivyabereye ivyo vyabaye nk'isaha 8 z'ubuca ni ku mutumba muzingi ha komine gashoho intara ya Muyinga ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi amakuru dufise abararirizi babiri baho bakaba barishwe babiri kandi bikekwa Kongo aribo bakoze iryo bara ngo bakaba bahagaritswe mu matoza ndetse n'amakuru adushikira nuko uwitwa Salvatore ndereye Imana w'imyaka 67 ndetse na Isaac Habiyakare w'imyaka 48 bishwe hakoreshejwe ibigwanisho bito bito abakoze iryo bara bakaba baranivye amafaranga ataramenyekana igitigiri imashine yo kubarira ibitenge indobo telefone ngendanwa yarimo amafaranga ikoreshwa muri Rumikash na Ecocash ndetse n'ibindi bikoresho vyo muri butiki ya koperative nkuko amakuru ava ngaho avyerekana amakuru ava muri iyo komini akaba avuga ko abantu batandatu bikekwa ngo bahagaritswe kumvuza amatohoza bamwe muri abo bahagaritswe bakaba bari bambaye impuzu zibwe ivyibwe vyose rero vyatowe kuwitwa Janvier batazira kidumbe yoba aiwe ngo yari arongoye uyo mugu wakoze ibara uwasanzwe azwi ko kandi ari inkozi y'ikibi akaba yaheruka gusohoka ibohero rikuru rya Ngozi uburaruko bw'u Burundi mu bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu witwa Manirakiza nawe nyene ari mu bikekwa ko yahagaritswe ari mu baheruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu haheze indwi zibiri. Yari kandi yapfunzwe kubera ubukozi bw'ikibi yakoze. Ngivyo ivyabaye. Ni inkuru ibabaje, biraboneka ko abantu bariko bari akora ibikorwa mwe nivyo vy'ubugizi bwa nabi, kwica abantu, kwiba ndetse n'ibindi bikorwa biboneka yuko vyose bivana no kuba hari ukudakora amatoza ku bakora mwe nivyo vya ndetse no kudahana ndetse na bamwe mu bene gihugu ngo boba ababitse ibigwanisho mu mazu yabo, bigatuma abo bantu badahanwa canke se babikoresha mu buryo budakwiye nk'uko amakuru dufise aba ariko aravyerekana. Ivyo rero bimwe mu nkuru zavurwaga cane ariko mu birabana n'ibindi biriko biravugwa birya nino cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari ibiriko biravugwa imakamba aho abarongoye amashure ngo bafata ku nguvu abanyeshure ababakurira mu vy'intwaro nabo ngo bakabakingira ikibaba. Iyo nkuru imaze igihe iriko iravugwa cane ariko mu makuru dufise yerekana ko hariho ngabanyeshure bafashwe ku nguvu n'abayobozi b'amashure, bikaba vyaravuzwe cyane muri ano mezi yarangiye mu makomine ya Nyanzarake hamwe ndetse na Kayogoro ni mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Abavyeyi babo bana bafashwe ku nguvu, bakaba rero bafise cizere ko ngo abakoze ayo mabi bohanwa n'amategeko, kiretse ko ngo abo nabo ngo basa n'abakingiwe ikibaba n'ababarongoye. Ibiheruka gushika bikaba rero ari navyo vyatumye havugwa vyinshi n'ivyabereye kuri lise ya komine Biginaho muri komine ya Nyanzarake. Kuvyerekeye iyo lise ya komine Bugina, umuyobozi akaba yaragirijwe gufasha canke se kuba yarafashe ku nguvu abana b'abanyeshure, akaba kandi yanategeka bamwe ko ngo bokurikiranwa canke se bokurikirana ibijanye n'uburyo bwo gutandukanya ivyaro ndetse no kwikingira kugira ngo birinde gutwara inda. Kubo rero vyashitse bagatwara inda nabo ngo akabafasha kuzikorora nk'uko amakuru ava ngaho avyerekana. Ayandi makuru yerekeye iyo nyifato ya bamwe mu bategetsi mo ya bamwe mu bigisha bafata ku nguvu abanyeshure, ubujejwe rero ivyigwa kuri lise ya komine Nyanzarake, uwo arongera akavugwa kuvyo gufata ku nguvu abana babigeme bo kwishure arongoye. Naho nyene abavyeyi bavuga ko ngo barengewe no kubona hatanzwe gusa ikete cyo gutanga imihoho ku bwabo bavyeyi, rero ngo ntanyeka uwakoze ubwo bubisha akingiwe ngo nuko ari mu bafise ijambo rikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aricyo gituma adafatwa ngo ahagarikwe kugira ngo aburizwemwo idosiye yiwe. Umwe mu babitwiganiye yaravuze ati afise amahigwe yo gukingirwa n'umugambwe. Mu yandi majambo, ni gute umurezi akongera akaba n'umuyobozi w'ishure yofata abana bacu ku nguvu hanyuma agakugwa mu mabanga vyonyene? Uwo ni umubabaro wa bamwe mu bavyeyi. Ngivyo rero bimwe mu vyagarukwaga ku cane mu makuru ariko aravugwa cane ku bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'amakuru ava mu masoko yacu. Makuru yacu atatu turaza gukurikira izindi turiko turabatunganiriza. Wipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa nayo, tegerezwa gufyonda kuri sabone maze akanaja gushikira ku gihe. Ndakengurutse cane kuri wewe ubana natwe mukanya n'izindi nkuru zigezweko.